Mweo wange lomba mwinde kelesha Bantu nalishiwa umweo kwa ula iwe wafe Nangwama limbi aima kamuli na ine shatine Bantu nalishiwa yawe nala chimfya mwishina lienu Nangwama lwandi meshe dawa kwa nishe Bantunga muli na ine, ine nala chivya Echo yawe, muindekelesha Beni na ine yawe, paka kumpela Bayawe,
Umfweni ukulila kwandi
Umfweni ukulila kwandi yawe
Bayawe, Umfweni ukulila
kwandi Kakwawa kumbini ngalilila
Kumone kana kalia iyo Awushe